Break down. I'm going to kasi akwai ta mallam
idan aka haka kun yi shirin su adaba kai har kuma mallaran azumi kuma mun fada